everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with episode 2 of Izingane, zesthembu. Izingane, zikamusamseleko namakhosikazi akhe. Ngazi ukuthi ke, guys, uMpumelelo no baby mama number 2 noma no girlfriend number 2 bakhulisana ngephutha. Now they don't know ukuthi kumele benzeni ngomntwana uzohlala nobani. U baby mama uthi yena she's scared of abantwana and ngeke azamnyise kubo ngoba she was not sent ukuthi ke ayokhulelwa kodwa wayethunyelwa ukuthi ahambe ayofunda athi angeke ingane zayise kuphinda buza ukuthi ingane izodlana esasabaphoxa abazali. So guys, it gonna be a drama nje ukuthi ingane izogcina ihlezi nobani, because I don't think ukuthi mayeni uzoyivuma nje indaba ukuthi yena uzohlala nezingane zabanye abafazi. We don't know, guys, ngampela, but ke sizobona ke lapho. So guys, this is the interesting part yama girlfriend ka Mpumelelo. It's interesting to me, actually. They were both proposed on social media, kuma DMs, kwanconywana, then they started dating, which I think lamantombazane loved into kuba uMpumelelo is a celebrity, he is from a well-known family yothando nesithembu. So ingane zayiwela ke manje ke sezine reality show yazo ethi Zona. Yabona ke thina ke guys, yabona ke thina bo thina the old school. Hayi, bakithi inkosana asiyizwa nje into yokuthi kuyashelwana ku social media kuze kushade, but sekuyenzeka manje. But nje thina old school esakhwela emakhaya la, uthola ukuthi umuntu kumele akubone aphinde akubone kumande zokushela isikhathi. Asi understand bandla indaba ka social media yokushelana kuma inbox nakuma DMs, because sitshela ukuthi mhlambe alukho uthando lapho. Kodwa ke inkolelo yethu nathi ngoba phela sibadala sizona izingane, kodwa ke manje ke sekuyenzeka ngampela izinto sezashintsha. U-social media sekuyilona izibuko, sekuwona umfula la iy'ntombi nezinsizwa zibona nakhona. Guys, uMpumelelo ke uthenge umuzi in Johannesburg. The first girlfriend yakhe uVuyokazi uhlala eCape Town where she's studying khona, and the second girlfriend uhlala eJohannesburg. Umbuzo ke uthi ke ubani ozohlala noMpumelelo in that house ayithengile. Sengiqale ke guys mina ngiyibona idrama lama girlfriend akhe acabanga ukuthi sithembe umdlalo. Kusazoba ukuthi ubani ozohlala kwi-front seat emotweni, ubani ozohlala endlini, ubani ozolala embedeni. Yabona nje ay shem, yabona nje abangene kulesithembu shem guys, thina asinamona. Kodwa nje kusazoshuba ngampela ukuthi ubani ofahla kwi-front seat between girlfriend number 1 no girlfriend number 2. Ubani onelungelo lokuhlala kwi-front seat between them. Angazi guys, lo munye baby mama, mama number 1 ubuke umuntu othule, kanti lo unumber 2 ubuke umuntu osile, ubuke ehlakaniphani. Asazi impela ukuthi kwenza kanjani, ngoba umbona noma ekhuluma nje ukuthi ayichaya bona ke lo ayi kusazoshuba ngampela. We are looking forward to the next week episode la uMpumelelo ke will be officially introducing baby mama number 2 to the first girlfriend, noma where uMpumelelo will be introducing a girlfriend yakhe yesibili to a girlfriend yakhe yokuqala. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share.